Panta Alpha 1. Salam Tanga Tachiri. Winzo Njombe Shabibi Kibo Shinyanga huko kanda ya ziwa. Hunters wanaana gari nyingi BM City Boy. Marangu